kanyira Jirimo kuchona kahinda nibiba zomirenze Yesu nisumu baba nona undi uramuko Mungi hawa nibaka nyache mure nezerewe Aya marira paku kikomora niganyira Jirimo kuchona kahinda
Yeah.